ekhaya kule.
No.
Awu ngeke ngisukuzeka ekhaya kule ngoba ngoba ngathi ngathi sizizwa.
Yeah, that's why I went to the room.